Sharamu wakunzi ikigano kanguka, unomusi tukumusi wa kane, mukanya gato, mugamu kuhika ni ikigano chomunikano gato ondo.
Numunezero gusura kubakira hano mu kiganiro kanguka izina ryanje ni Chris Ndikumana uno musi turi ku musi wa kane nashaka gusubira gukomeza ya nyigisho yo guhindura ivyiyumviro changement de mentalité ndashimira imana ku bantu badushingira intahe batubwira yuko biriko birabahindura uko babona ubuzima nako nuwo kurikira zina nyigisho zo guhindura ivyiyumviro kuva ku ntango hanyuma kaguma uri wa wundi ntibishoboka utezo guhindura ivyiyumviro utezo guhindura ingene ubona ibintu ukene guhindura inyifato nje gutubona fatira umwanya kuko nasanze hari ibintu tutatahura kwera inyigisho zidini ariko dukwiye kurondera inyigisho za mpemu yera mpemu yera aratwigisha neza gutahura ico imana ishaka kudushikako kuko abantu benshi baboshwe n'amategeko canke ivyagezwe yugeze mu mategeko canke ivyagezwe ijambo y'imana ryabivuga neza muri garatia yuko wikwegeye umuvumo wishize mu mvumo rero hari abantu bakora ibikorwa by'ubuntu canke gutanga batinya kuvumwa batinya kumeregwa nabi batinya ko imana ibakubita ibahana ugasanga nta rukundo nta no kwizera no gukiza gatwe kawe gusa ari ugasanga nta numunezero naraberetse yuko imana ikunda abatanga banezerewe umurongo nawe uberetse mu bikorino bakabije cy'icenda umurongo windwi 2 Corinthiens 9 verset 7 naraberetse bisigura yuko ikintu cyose ukora ukwiye kugikora unezerewe niho uzoba ukoreye imana niho uzoba uziganyije mwijuru nabwiye ko uraziganya ku isi no kuziganya mwijuru umuntu yahinduye ivyiyumviro yahishuriwe ntaziganya ku isi gusa araziganya mu ijuru kuziganya ku isi nibisanzwe n'abapagani barabikora n'abatizera imana n'abatizera ku imana ibaho baraziganya ku isi nuva yikoragira konte panye cyangwa isanduku yo kuziganya iyo no kwita ngo intega bizoza hamugize ibibazo ni vyiza kubikora hago utabikoze hari kibazo nta muntu yatahuye ino nyigisho nta muntu yaronse ubwenge bw'ikimonyo la sagesse de la forme ho twavyize ashobora gufungura gukora ejama franga aronka ku kwezi yose utezo kugira icushize ku ruhande gafume kaba gatoya ariko kahabe gusigura ngo jewe ngo ntibishoboka yuko ngo ubuzima burazimvye ivyo ntibifashe ntibifashe uko bimeze kose utegereza kugerageza ubishoboka vyose ukaronka icushira ku ruhande kuko nimbubaho ku kwezi umunsi wabuza kazi uzokira ibibazo bikomeye naye musanga abakizi bavuga ngo inyatsi ngo abapfumu ngo barozi ariko wakojeje ubwenge bw'Imana muri uwo mwanya umwaka wose wakoze ukwiye kuba wagize icushize ku hande abategura amavakansi nababwiye yuko ugendera shaka ku ruhande ukazogera muri vakansi amafaranga wabitse ariko ntugendere ku madeni ivyo twaramaze kwivuga ariko zoza ndabigaruka ko gucya kuko hari abashasha batabikurikiye ku munsi wa kane rero uheze nako ndabereka igintu gituma abantu bashigikira ibikorwa by'Imana bafasha abapakazi bafasha mfuvyi bafasha abakene bacika intege bakabitangura ariko bakabivamo narabwiye yuko babivamo kwera bigishijwe nabi iyo wigishijwe nabi cyangwa ugize motivation cyangwa ikintu kigutuma ubikora atari cyiza ucucika intege kuko nimba wabikoze nk'umudandaza cyangwa umucuruzi ugashaka yuko ucuronka inyungu zinyaruka ugashaka yuko niwatangura gutanga gushigikira ibikorwa by'Imana gushigikira abakene ugaca witega yuko ucuronka promotion ku kazi ucuronka inzu nimba rupanze ucuronka inzu ugacuronka imodoka nimba warufise kinga nuva yuko ucugira igihe ababu canke impatience ukagumushaka ko biba uko vyifuza cyane niko biteba cumva ko biteba hama kumva za nguvu za gutuma utanga uvuga uti nenda bitangira iki kandi atanakime gihinduka akazi ni kakandi nyene mpambwa yandi nyene ibazo n'ibya bindi nyene ucubivamo ariko usenga imana igushoboze gutahura ko gutanga si kujuruza si kuvuga ngo uriko uritega ibindi biteye ubwoba gutanga ni kimenyetso cy'umutima ushima ndabisubiyemo gutanga ni kimenyetso cy'umutima ushima iby'Imana yagukoreye iyo ushigikiye umufakazi iyo ushigikiye umukene iyo ushigikiye imfuvye iyo ushigikiye igikorwa cy'Imana ivuga butumwa inyubako y'umwishengero ukabishigikira kubera inyungu z'Imana uburi kurabwira Imana uti Mana ndagushima kuri ibi wamaye nuko vyaba ari bikeya nuko vyaba ari bikeya ariko urukura shima muri ivyo Imana yaguhaye ariko ivyo Imana yaguhaye niyabona yuko bifise inyungu ziwawe gusa wewe n'inda yawe n'umugore wawe n'abana bawe cyangwa umugabo wawe n'umuryango wawe gusa Imana ntinezerwa kuko Imana yiguhezagiye nuko yiguhezagiza kano gato warahinduye ivyiyumviro uzi yuko mu cimana iguhaye cyose harimo inyungu z'uwundi muntu bega wari umuntu hano kwisi ashima kuvyo imana guheza keza ku kwezi ndabivuge neza buke nimba ukora ukabuhemba ku kwezi uho bari umuntu atari umugore wawe cyangwa atari umugabo wawe cyangwa atari umwana wawe atari mwene wanyu mudasangiye amaraso yoba ashima imana ku kantu wewe umuhako kuvyo imana guheza gica cyo ni kibazo gikomeye umuntu yahinduye ivyiyumviro yama yifuza kuba umugisha kubandi ivyo birakomeye benshi nabitahura ariko nzobigaruka ko kumunsi wa kane kuko utarashika aho hantu ivyo nzovuga byose nta kamaro byo wabifise kuri wewe niyo ntango yo guhindura ivyiyumviro mu vyekeye gutanga kuba umugisha kubwo uwundi muntu kumunsi wa kane nzokomeza kubivuga kizo mushe chakabiri nuvumwanya w'ijambo ry'Imana turakomeza gitabo cyane Yemiya ejo nako nabereka ngene ari byiza kumenya ijambo ry'Imana kugira ushobora kumenya ngene usenga naraberetse ngene abanyisiraeli basenga amajambo yose bavuga bayakora mu ijambo ry'Imana naje ukenshi kuna senga ndakunda kuzana amajambo yo mu Bibiliya ndakunda kwibuka cyane cyane zaburi cyane cyane umwanya wo gushima wo guhimbaza ngaruka muri zaburi zaburi harimo amajambo menshi cyane ngunda gukorera ko ukuntu Dawudi yasenga ndakunda kwigana Pawulo ngene basenga baranyinspira suvuga ngo ubisure mu konyene biri ariko wumve ngene basenga abadukuriye imbere hari ikintu basenga kandi Imana ikabumva bado tukiye kumenya gusenga twigira kwa dukuriye ariko nabwire ko abantu mushaka kumenya gusenga ni byiza gusoma ijambo ry'Imana mazaburi nuko yasoma cyane cyane umwanya guhimbaza no gutazira no kumenya zaburi kugira uvuga ubunini bw'Imana ubushobozi bw'Imana nuko warasomye ingene yagendanye n'abantu bayo cyane cyane ingene yagendera bohora ubwoko bwayo nuko warabisomye ukabimenya ibitangaza muri bibiliya ni byinshi hari ibitangaza byinshi gose Imana yakoze haba misezerano rya kera haba misezerano rishasha ije vyose kurasenga no kubivuga ngenda kugira ko iri kurasenga ukavuga amajambo ari muri bibiliya bifite ubushobozi gusomba ugira uvuga ibintu imana yakoze nivyo ushobora kugira imana kuyikunda urabwira imana ngene uyikunda ariko hagere gihe ubivyo uvuga utazi iyo mana nabwiye ko abagenzi babiri bakundana ni cyiza ko umenya umu muntu ugira ushobora kumubwira ngene umukunda cyangwa umubwira ngene umwemera ushobora kubwira umuntu ngene umwemera utazi byakoze ari muri adoration ariko mugushima ushima ivyo yagukoreye ivyo gukoreye rero so isanga muri bibiliya ivyo yagukoreye n'ivyo yagukoreye wenyene mu gihe umaze kugendana n'Imana n'imbara gutabaye accident n'imbara gushoboje kumenya mu ishuri n'imbara gushoboje kugira mariage n'imbara gushoboje kuboka kuvyaha ivyo vyose ukwiye kubishima Imana rero muri Nehemiya 9 harageze ahantu babona ko bagize ibyago ibibazo kubera abase babo ivyo bakoze icyo nshaka kuvuga mu cyici 10 muri chapitre 10 kinashaka kuvuga ni kuva ku 37 gushaka ku 39 37-39 hano bakovuga ivyerekeye abaherezi n'abarewi abo nibo bantu baba bari mu bikorwa vy'Imana no vuga yuko abanyisiraeli barazana amashikanwa barazana ibyo bita umushuzo cyangwa premise no vuga yuko yurimye ivya mbere wimbura warabizana mu nzu y'Imana utaratora na kimwe warabizana kandi byari mu mategeko suvuga ngo bizana ngo nokubishatse ikintu cya mbere wimbuye n'imbere yuko gukora kwina kimwe wabizana mu nzu y'Imana ni nkuno munsi nimbugiye gukora ahantu rosa kazi umushahara wa mbere salaire ya mbere niyo premise mbuga amafaranga ya mbere ukoze ko uhembwe watuyatwara mu nzu y'Imana utaranakora ko wewe niko byarimeze nga musome neza 37 murashaka kusoma 36 verse 36 yuko itungwa byavuka ubwa mbere abana b'abahungu bavuka ubwa mbere baratangwa nk'ikimazi imbere y'Imana ivyo rero ni ibintu bakwikiza by'amategeko ariko rero cyane nshaka kuvuga nga hane iki nuko uno musi hari abantu mu mashengero yakijijwe mu isezerano rishasha bagerageza gukurikiza bino bintu ko bimeze byari mu isezerano rya kera ugasanga bakubwira umuntu yuko uronse umushahara ukoze amafaranga ya mbere uhembwa yose uyazane mu rusengero ivyo rero hari abantu bumvise babikora kandi babwira ko utabikoze ari icaha ari umuvumo wikwegera ivyo ni nka bimwe twasoma yuko mu kwisonzesha abambara amagunira sinibaza ko n'umusa ari abantu bambara amagunira sinibaza ko ari abantu n'umusi bisiga iminyota ariko hageze ku mushuzo canke premise babwira abantu ngo batware ngo vyose mu ishengero ivyo rero nzogereza kwerekeje yuko hari ibintu uno musi bitagikorwa nkuko vyakorwa mu isezerano rya kera kwera yamvu nababwira kubabwira kera mu sezerano rya kera amategeko yari mu buryo bw'umubiri la loi était charnelle uno musi amategeko ari mu buryo bw'umwemo la loi est spirituelle kera bagendera ku mategeko uno musi tugendera ku kwizera niho hari tandukaniro ivyo rero twaravize igihe twa igitabo cyo muri Galatia narafashe umwanya munini yego zo kubisigura nero dusonda bisigure kuko ngaha hari kindi kintu gishasha nzobereka ngaha bavuga mu muri hasoma ejo bigaruka ko tubone ngene no musi arabarongozi cyangwa bungere bashira abantu musi y'amategeko ariko bashira musi y'amategeko amwamwe ntibashira musi y'amategeko yose ariko bashira musi y'amategeko amwamwe kubera inyungu zabo nashaka rero tumenye neza iki jambo gy'Imana ivuga nico gituma ko turavyiga kugira mwemwera tumurikire ndiho abahezagire ndabifurije mwese kugira umunsi mwiza tuzobananye
nizeye ko mwubatswe ntimwibage gusonda kugakengera kugamumenyeshwe igihe cyose dushizeho ikigano gishasha muhezagirwe cyane.